Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo apha ke baphulaphula sizake nentetha ethabe ibhekiswa phaa kuPitso xa bebuzwa phaa ngoonondaba malunga ke namahle ambhekisa phaa kwiqela ke leKaizer umfana omdala kubuzwa into yokubana na ingabuzoya na uKaizer kubuzwa into yokubana uziva njanje kuba ke kuthiwa iqela kuleKaizer liyamfuna baphinde babuza bathi ke wayekwayifumana na ikholo suka phaa ke kwisikhulu seKaizer somlumzana ke uKaizer Motaunga uphendule kwenjenje ke na ke uPitso Mosimane wathi okokuqala nje yena engupitso akakhethi team loo team ithe yabe yamfuna naye wabona into yokubana ke intliziyo yakhe iyavuma ukuthi makayiqeqeshe uthi ayithatha loo job uthi futhi kwesibeni indawo iKaizer Chiefs ke ayizange imhlalise phantsi ngokweneleyo ithi ke iyamthatha uPitso makabe ngumqeqeshi uthi ke loo ezo zinto kange side ziyofikelela apho kodwa kuthi ke yokufowunelwa kathweni ukuthi ufowunelwa ngumntu wonke akanobalula athi ufowunelwa ngKaizer Motaunga kuphela uthi baninzi kabantu kabamfowunelayo wazothe ekugqibeleni ke uPitso Mosimane athi yena ke akasekho apho ke elungelelo lokufaka isiv yena afuna umsebenzi uthi into eyenzeka kuyitim xa imfuna iyamfowunela imbizi kuhlawulwe phantsi ukuxoxwa ze kuthi ke lapho bathe babeke bavana khona bamnikeza umsebenzi aqhubeleka umfana omdala ke asebenze uthi kuPitso Mosimane ke akahambisana nobukhulu betim njengoba kuthiwa ke Kaizer Chiefs itim enkulu uthi uhambisana netim ethe bafikelele zingqinqwe ngendlela baxoxe ngayo ke babe bavana watsho athatha umsebenzi aqhubeleka umfana omdala ke aqeqeshe emveni kokubana ke buke kwakamarha athi uPitso Mosimane umfana omdala ke uzobheka phaa kuqela ke leKaizer Chiefs kodwa ngoku iKaizer Chiefs isemveni komqeqeshwa phaa ebeqeqesha phaa itim yaseTanzania umqeqesha suka phaa kulizwe lapha eTunisia kubizwa kubana ke nguMr Napi iKaizer Chiefs isemveni kwakhe kakhulu umfana lo kuthiwa ke lo mqeqeshi ke kwiveke ezizayo angagaleleka phaa ke eNaturena kona kona uPitso Mosimane umfana omdala uyatsho naye uthi ke akho ngxoxo ziye zaya ngaphi neKaizer Chiefs akanoyithetha ke loo nto ubuxoko kathi ke iKaizer Chiefs siyamnikeza i-offer yathi ke makaqeqeshe uthi ke akho ngxoxo zingakanani yena iba yitim yamfuna akafake isiv akayenzi loo nto itim yamfowunela ithi masizoxoxa uba ke batheke ezingxoxweni babe ke bayavana uthi umsebenzi ke uyaqhubeleka kawuthathe ke lipheleleyo ke uthi kuPitso Mosimane ke zange kubekho offer ize neKaizer Chiefs apho uyatshoko neyathi ke iyamnikeza umsebenzi nanku makaqhubeleka asebenze utshoke ngeliphelelyo phaa umlumzana ke uPitso Mosimane baphulaphu nani ke khanike ningene nitshoke nento yokubana ke nivanjane nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.